Adhiambo mama wini, adhiambo mama ken. Oyo nyaro wina, adhiambo mama ken. Oyo nyaro wina, anyagi mine soja, adhiamba weri nade. Anyagi mine soja, adhiamba weri nade. Mama,
rema nyakanyaga.
Party.